Malose uYehova uDini ileyo oswela agobeku kotembela Jesus.